don't want to.
Do you do that?
I'm not like.
Akwai ɗan ruwa da zan samu na sha ko?
Insha Allah. Sunday!